Okay.
Here we go.
Where are we?
We are in Tau Mata Wakatangi Hanga Ko Au Au O Tamatea Juripu Kaka Piki Mau Maunga Horo Nuku Poka Iwi He Nua Ki Tana Tahu to his lover.
Easy for you to say.